Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye. Ayo nayo ahagaze ku ngingo zimwe zikurikira. Intambara zikomeye zimaze iminsi zihuza abagwanyi ba Red Tabara hamwe n'abasirikare ba Leta y'u Burundi bafatikanije n'ababafasha zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare b'Abarundi bagera kuri 20. Biri mu itangazo ryashyizwe ahabona na Red Tabara. Umugambwe MSD uhanura Abarundi kudatanga imitahe. Mwishyirahamwe Ubaka Nation rigiye kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ngo bazosahugwe. Ibyo Butare mu Burundi ntibibonwa kumwe n'imigwi itandukanye y'abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu babona kwico gisata kizotera imbere habonetse iyindi ntwaro ituzuyemwo abanyonyezi. Hari n'ayandi kuri mikro ni dondo tuyemba z'umutima. Mu binga bw'ivyuma hari Jisrene Manirakiza mu kanya ni donito.
Abagabo n'abashinga nta boje hamwe bagatabara igihugu n'ahandi abantu barapfuye nta ukijya umuduga yakora imanukana ibifungurwa ubu nta gitoro ifite ibintu byose biraduze ku buryo birenze ukwemera kuko ntari nano imanuke gusa nta gitoro kandi gitoro ejo gitwara byose njye ndiko ndibaza nimba hari abagabo hakaba n'abashinga nta bakwiye kuja hano bataraze ibyo abantu ariko bararaba by'amoko babanza bishyire hasi hanyuma nambara abahutu batabara igihugu nambara abatutsi batabara igihugu nambara abatwa batabara igihugu nambara abami batabara igihugu ariko gusa igihugu gitabara birateye ubwoba birateye ubwoba zisize z'uko abantu ariko barabona ibintu turimwo gushika yaho abantu bose bagenda n'amaguru ntibajye nukuri nta muntu gishyize ngo nashobora kwigisa nta muntu gishyize ngo nashobora gufungura igihugu kigeze aho gitabarwa n'imana yo mu ijuru yonyine nta n'ubundi muntu yo gitabarwe nta wundi gishyize ndiko ndabona imana niyitananiza abantu bose barananiye.
Ndasubiye kubaramutsa. Abasirikare barenga 20 bapfuye hamwe n'abandi batazwi igitigiri nibo bashizwe ahabona n'itangazo rya Red Tabara ku vyerekeye intambara zimaze iminsi zihuza abasirikare b'uwo mugwi hamwe n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi bafashijwe n'abandi. Rede tabara ibona yuko ibyo byari bikwiye gukebura abasirikare bo Burundi bikabibutsa ko ari abana b'igihugu barahiriye gukingira igihugu ko badategerezwa rero kuba ibitambo by'ubutegetsi bwica busahura bukanasonzesha abanyagihugu. Ninete Nancy Mutoni atubwire ibiri muri iryo tangazo yashitwe ahabona na Rede Tabara kuri uyu wa 2025 nyakanga 2024.
Nkuko biri muri iryo tangazo ngo araheze iminsi yari intambara zikomeye hagati y'abagwanyi ba Rede Tabara n'abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'umugwi witwaje ibigwanisho witwa Wazalendo ya Kutumba hamwe n'iyindi rimwe interahamwe za FDLR zigwanya leta y'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Izo ntambara zikomeye nkuko bibandanya bivugwa muri iryo tangazo rya Rede Tabara ziriko zibera mu duce twa Kipombo na Kipupu mu karere ka Itombwe. Muri izo ntambara ngo biraboneka neza ko interahamwe zihurikiye muri FDLR zavuye ahitwa Kirembwe arizo zigwana cyane kurusha abasirikare b'Abarundi biboneka ko batishimiye kuba bari muri izo ntambara. Bigasa n'ibiboneka mbere ku rugamba baruhebeye interahamwe za FDLR, abasirikare b'Abarundi bamaze gusiga ubuzima muri izo ntambara ziriko ziraba barenga 20, abandi benshi nabo baramaze gukomereka bikaba biri muri iryo tangazo nyene. Ibyo kubwa Rede Tabara ngo byategerezwa gukemura abasirikare b'u Burundi bikabibutsa ko ari abana b'igihugu barahiriye gukingira igihugu ko badategerezwa rero kuba ibitambo by'ubutegetsi bwica busahura bukanasonzesha abanyagihugu.
Ninete Nancy Mutoni ndagushimiye. Tugaruke ku nkuru ijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura bitegekanijwe ko igiye kubakwa n'ishyirahamwe Ubaka Nation ikazokwitwa Bujumbura City Plaza. Umugambwe MSD umenyesha ko ukugura imitahe yo kubaka iryo soko icishijwe mu kigega One Africa Investment Fund ari ukwambugwa. Uwo mugambwe ukaba werekana ko atari rya mbere habayeho mu Burundi amashyirahamwe yambura abanyagihugu. MSD igahamagarira Abarundi bose kutumviriza ako kamo ko gutanga amafaranga yabo, ariko ikabahamagarira kuyakoresha mu guteza imbere amakomine n'intara bavukamwo. Aline Munezero niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Kwa 16 nyakanga umwaka 2024 niho byagaragaye ko ishyirahamwe Ubaka Nation ryazindukanye umwete udasanzwe. Amakarigita bita tracteur mu Gifaransa n'amakamyo hasenyugwa ibisigarira by'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka 2013. Urongoye ishyirahamwe Ubaka Nation Fabrice Manirakiza wo munsi akaba yatangaje ko hamaze kuboneka imitahe irenga $200 dolari y'Abanyamerika n'imitahe irenga $300 mu Marundi. Umutahe umwe mu mafaranga y'Amarundi ukabungana $300,000 nayo umutahe umwe mu madolari ukabungana $103,000. Nyuma yo kumva ibyo, umugambwe MSD umenyesha Abarundi kutagura iyo mitahe ngo kuko n'umukenyuro wo gusahura Abarundi. Kurikira Epitase Nshimirimana umuvugizi w'uwo mugambwe.
Ico rero ngaha nashaka kubwira Abarundi bariko barahamagarirwa gutanga amafaranga yabo ngo na mahera yo kugura imitahe ngo kugira ngo bazotere imbere ngo isoko niyamara kubakwa, tubabwira yuko boreka guta amafaranga yabo. Baba Barundi bari mu gihugu hagati, baba Barundi bari muri diaspora, Barundi baba hanze, nibareke gutanga amafaranga yabo kuko n'umukenyuro wo kubambura amafaranga yabo. Harageze kandi haramaze no kurengerana kw'Abarundi tubandanya tuza turibishwa ubwenge, badupfunga ku kiwani buri munsi, batwambura ivyacu ngo bariko baduteza imbere.
Umugambwe MSD ubandanya utanga uburorero bw'ayandi mashirahamwe yagiye yambura Abarundi. Ibiriko biraba mu gusaba imitahe yo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura unaho bitandukaniye n'ibyabaye bikozwe n'ayandi mashirahamwe. Umugambwe MSD uhanura Abarundi abari mu gihugu n'abahanze kudatanga amafaranga yo kugura iyo mitahe bayakoreshe nyabuna mu yindi migambi yo guteza imbere mu ntara no mu makomine bavamwo. Twongere dukurikire umuvugizi w'umugambwe MSD.
Sirya mbere Abarundi bibwa murabona amashirahamwe akunda kwaduka muribuka ivyabaye mu gihe caheze vya PAF n'ibindi ejo bundi ayandi mashirahamwe ngaho araduka ngo nayo kufashanya no gutezanya imbere haraduka amakoperative yitwa Sangwe bamwe mu kuyashigwamo bakambugwa ivyabo. Abarundi rero hariko hararengerana ko tubandanya twibwa hakoreshejwe ubupfungakiwani bene ubwo ibiriko biraba ntaho bitandukaniye n'ibikorwa n'abapfungakiwani hirya no hino mu gihugu nk'uko Abarundi birirwa barabibona bambugwa ivyabo n'abotegerejwe kubakingira. Nico gituma rero dusaba Abarundi bose baba aba bari hagati mu gihugu nk'uko nabivuze canke Abarundi baba hanze kureka kumviriza ivyo bintu bababwira yuko ngo bariko batanga amahera ngo yo kubaka igihugu ngo kugira abashire imitahe mu kubaka isoko n'ububandi buriko burakogwa. Abarundi baba hanze bipfuza kurangura imigambi yabo nibigi yindi migambi bashobora gukora niba bashaka kubaka mu ntara bavamo cyangwa amakomine bavamo nibakora ibyo mugabo bareke kwambugwa amafaranga yabo ngo bariko bashira ngo imitahe ngo mukugura imitahe ngo mu isoko yirikirubakwa.
Urakenuye Aline Munezero kuri iyo nkuru. Umugambwe MSD ubandanya umenyesha yuko atasoko ya Bujumbura iriko irubakwa. Ibiriko bikogwa ngo ni mu ntumbero yo kwegeranya ivyo kubesha Abarundi mu bijanye n'amatora yemerije ngo aho umukuru w'igihugu azobikoresha mu kuvuga yuko afise ibintu ariko arakora. Uwo mugambwe wibutsa Abarundi mu kubabwira kwiki arico gihe ciza cyo gufatana mu nda bahaguruke bagwanye akagwe k'abasuma bapfukamye igihugu mu nda.
Nta soko irikirubakwa ibiriko biraba nk'uko namaze kubibabwira n'ubupfungakiwani n'ububeshi n'ubusuma kuko bifise intumbero ya politiki andayishimiye yo kwegeranya ivyo azokoresha mu kubesha Abarundi kwa afise ivyo yakoreye igihugu muri vya bintu bita amatora yo mu 2025 no mu 2027. Naho rero tubwira Abarundi kutagwa muri bene iyo mitego ahubwo tukabibutsa ko ari gihe ciza cyo gufatana mu nda bagahaguruka bakagwanya kakagwika basuma kandayishimiye n'umuryango wiwe hamwe n'akakagwi k'abajenero bakorana mu kwiba igihugu mu kwiba abanyagihugu kuko murabibona murabikurikirana ko hirya no hino mu gihugu ibiriko biraba ari kwambura ari kwiba ari gusahura igihugu kumwanya kumwanya. Akavuze wa undati mu kukigabangana wamengo babaroze nivyo rero biriko biraba ubu ubariko bagabangana igihugu hano hose hari kintu kivamo dufuranga nivyo baca bagenda guteka imitwe bakabyita imigambi y'igihugu kumba rukurondera kwiba abanyagihugu no kwiba igihugu. Abarundi rero nibahagabire bareke kubandanya bigira nkaho umengo ntitubone ibiriko biraba ku gihugu cacu dufatane mu nda kugira ngo twanke ko igihugu kibandanya kiriko kiragirwa uko kiriko kiragirwa n'iyi ntwaro yandayishimiye. Murakoze.
Nuwo yari Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Bato batari gito turi urwaruka rw'Uburundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye, guhoza ababyeyi no guhumuriza Abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitayiganyizwa n'umuyaga zigaca kure, babambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'Abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwa n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana n'abakaryanisha miryango, bama banyote w'amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze, yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira, ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Turi urwaruka rwa Marugavye rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Baratangazwa n'inyifato ya leta mu bijanye n'ubutare. Abo ni bamwe mu banyagihugu babishikiriza bamaze kumva imvugo zikoreshwa n'abashikiranganji babiri. Umwe mu vyajejwe harimwo ubutare n'agataka, uwundi nawe ajejwe ikigega cha leta. Uwa mbere ati igiciro cha leta ku butare ni gito. Ibrahimu Uwizeye, umushikiranganji w'ubutare n'agataka, atanga uburorero bw'ingene ubutare bugugwa ugutandukanye mu Burundi hamwe no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. U Burundi ngo bugura amadolari y'Abanyamerika 30 ku kilo cha korta, mu gihe mu Rwanda kigugwa amadolari 40. U Burundi ngo bugura kandi ikilo cha gasterite amadolari 13, mu Rwanda kikagugwa amadolari 18. Ikilo cha wolframite ya mbere mu Burundi kigugwa amadolari 8.8, mu Rwanda naho amadolari 9.9. Wa kabiri Audace Niyonzima, umushikiranganji w'ikigega cha leta, yunganiye mugenzi wa agira ati nduguruye twa Mugina. Ibanki Nkuru BRB igurira amashirahamwe ubutare mu mafaranga y'amarundi kugira ngo ishe kubukaba n'amafaranga y'agaciro, kubera ko BRB ica ibugura yisunze igiciro cha Banke Centrale. Ushoye ubutare muri BRB aca aronka make cane kurusha uwashoreye kubigenga, kuko we abaha amafaranga y'amarundi yisunze igiciro c'idolari kuri marché noir. Ndugaye twa Mugina. Ni mu gihe amashirahamwe acukura ubutare yo mu ntara za Bujumbura, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga yashikirije imyidogo abashinga amateka babagendeye kuva kuwa 11 gushika kuwa 14 Ntwarante uyu mwaka w'2024. Abo bavuga ko bashima gushora ubwo butare mu bihugu byo mu karere mu Kinywabi, kuko arivyo bibaha kanoti gafadika. Aho naho ngo amatagisi n'amakori ntaba akiboneka. Kuri uyu wa 25 Nyakanga 2024 mu nama nshingamateka mu Kigobe, Audace Niyonzima, umushikiranganji w'ikigega cha leta, yashikirije ko imiliyaridi zirenga gato 6 y'amarundi ariyo makori yatojwe mu kwimba ubutare mu mwaka wa 2023 ushira uwa 2024. nakane mu gihe hari hitezwe izirenga 26 z'amafaranga y'amarundi no kuvuga ko habonetse ibice 24 gusa vya yari yitezwe uwo mushikiranganje avuga ko uwo mwimbo udashimishije ivyo ngo vyatumwe nuko hariho amasezerano yo kwimba ubutare atagiye mu ngiro ngo kuko yariko arahinyanyugwa mu ntumbero yo gukingira biboneka inyungu za leta ngo vyongeye hariho amashirahamwe yahagaritswe mu bikorwa vyo kwimba ubutare amwe muri ayo ngo yagiye aheraniye leta kandi akavuga ko adashobora kuyiriha mu gihe atakiri ku kivi tubamenyeshe ko imbere yuko hagira ayahagarikwa amashirahamwe ashika 1,552 ariyo yakora mu byo butare na gataka akaba harimwo ugucukura inzahabu casterite coltan kaolin warfamite kasegerete n'ubundi nkuko vyashikirijwe na Claire ya Kankurize ajejwe ivyo butare mu bushikiranganje na Felix Ngendabanyikwa umwunganizi w'umushikiranganje hari kuwa 11 Ntwarante 2024 bagendegwa n'abashingamateka abanyagihugu bamwe bavuga ko mu vyo leta isigura vyose ngo ntibumva ingene hatavugwa ubusuma bukoregwa mu vyo butare ngo gushikaho habonetse umushikiranganje ajejwe ico gisata agabira inzu leta kubwabo ngo leta ihari yuzuyemwo abanyonyezi ngo no kuyivira hasi igasubiritswa abigisha baracakenewe ku bwinshi mu mashure abigisha 630 nibo ubushikiranganje bw'indero bwemerewe guha akazi uyu mwaka mu gihe hakenewe abigisha bashika 12,000 ariko arishura ku bibazo by'abakenguza amateka kuri uyu wa 24 nyakanga 2024 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yashikirije ibibazo nyamukuru bihanze igisata cindero navyo akaba ari ubukene bw'abigisha aho henshi bakoresha abakutsa kivi n'abakorera bushake ngusanga nta musaruro mwiza batanga kuko baguma muri twinshi kugira barondere ubuzima ubukene bw'abigisha n'ibikoresho mfashanyigisho cyane cyane mu mashure y'ubuhinga n'ay'imyuga abigisha bamwe badafise ubumenyi n'ubuhinga bukwiye ngo kuko bize mu bihe by'intambara hamwe n'ubukene bw'ibirasi n'ivyo bijana kugira bakire abanyeshure bose bageze gutangura amashuri mu bigisha 630 ubushikiranganje bw'indero bwemerewe guha akazi uyu mwaka umushikiranganje François Habyarimana amenyesha ko buri komine izoronswa abigisha bashika 5 gusa umushikiranganje ati biragoye ko turonka inyigisho z'akanovera mu gihe hakiri ubukene nk'ubwo bw'abigisha ariko mu ntumbero yo gukemura ivyo bibazo n'ibindi bihanze igisata c'indero François Habyarimana avuga ko bariko bararondera abasahiriza leta muri ico gisata abigisha nabo bakabandanya gukarihirizwa ubwenge bamwe n'abandi bakabona ko bamwe bavuga kuva kera ko igisata c'indero kiriko kiricwa n'intwaro ya CNDD-FDD n'abayirimwo nabo bakaba ngo batanguye kuvyivugira kubwabo abarundi ngo nibo kwitega inagugwa gico gisata c'indero kimaze imyaka hafi 20 cicwa n'ubutegetsi buhari kugira indero inaguke mu Burundi ngo nuko abarundi basubiriza intwaro ihari hakaza ishobora kunagura ico gisata ndabashimiye mwebwe mwese mwari moduteza 2 ni hano amakuru agarukiye subiye gushimira nabaye bateguriye bakongera bakayabashikiriza ubatumye amajwi ashobora kubashikira ndamukengurukiye ndabike banuye musigara amahoro na gahwane na ubuta
Radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demo.